ngo kureba amakuru kwambukana nyuma kubayirebera bari kureba jisho
Simba, what did you have to say?